Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Hello guys, welcome to Zwide Media TV. My name is Wonka Ndwandwe, aka Entertainer YouTube. Guys, ke namhlanje nginiphathele isurprise la. Ngiphethe usisi wami uNelisa aka Fikile. Kanti ke ngaphandle ukuthi ngikhulume kakhulu bafethu ke ake ngimbingelele ngimnike ithuba. Sawubona sisi wami unjani?
Yebo, sawubona.
Unjani?
Ngiyaphila njani wena?
Hayi, ngiyaphila nami. Namhlanje finally sinawe sisejozini kunomcimbi la kuyi heritage day. La sisuke sibungaza khona ke usuku lwamagugu ke. Wena ke lo suku kuwena lusho ukuthini?
Kumina lusho ukuthi ngikwazi ukucelebrate umsuka wami. Ngicelebrate ubumina ngumZulu. So ngikwazi ukucelebrate proudly my heritage. Abantu bangazi manje sekuthiwa i-bright day. It's not bright day, kahle kahle ushaka day.
Wow.
Yes, ushaka day, which means si celebrate inkosi yethu ushaka Zulu. So for me it's just to celebrate umZulu, celebrate heritage yami.
Wow, ngaze ngicabanga ukuthi usuku ke losheshe lifike usuku. Hlezi sikubona lapha kumabona kude. Wenza into zakho ke ngabe yini ke what inspire you ukuthi ke wenze lento abantu bekujabulele kangaka futhi bekuthande kangaka?
I don't know what inspired me, but I guess into engikhule vele ngifuna ukuyenza ngisamncane. So yona engathi into engispirishile noma engigqugquzelile ukuthi ngenze lento engiyenzayo.
Siyakubona lapha kuzalo ushanje izulu magheba futhi ke sikuthanda unjalo nomagheba wakho. Abanye abantu bakholela ukuthi kumele uzuveteze kakhulu ke isilungu ukuze ungene entweni. Ungathini ngalokho ke?
How obvious ayikho leyo nto. I think futhi maningi ama-shows esiwabukayo manje ku-TV akhona ku-TV especially like South Africa akhuluma nguni languages yabo oZulu, isiSuthu, isiXhosa. Khona nesipedi, khona nesivenda, so awudingile nje ukukhuluma isingisi ukuze ukwazi ukuphumelela ku-industry yethu.
Wow, unayizwela ke bafowethu ke ngikhuluma naye ke usisi uNelisa la owaziwa ngofikile kuzalo. Kanti ke siyabonga kakhulu ukuthi ke sibe naye. Ngaphandle kokuthi ngikudedele sisi wami, ngabe usuka kuphi nendawo?
Emsinga.
Wow, unezo nje bafethu phansi emsinga emakhaya kodwa ke uyakhona ukuthi wenza izinto zenzeka. Siyambona lapha kumabona kude futhi ke uyasijabulisa. Yini singayilindela sisi ngawe?
Nizobona.
Hayi, sabonga.
Kuningi okunye engisazokwenza. I'm still gonna do other shows besides uzalo. Yeah, kuningi ngithanda ukusebenza nabantu abasha futhi so kuningi izinto esazobona ngizenze.
Sesekudedela nje ungathini kumuntu omusha obukele le video kuphi nakuphi la ibukele khona?
Follow your dreams.
Wow, nizweleke bafethu ukuthi ke follow your dreams noma ethi ukuthi uqhamukaphi ubani kodwa konke ungakwenza akwenzeke. Siyabonga kakhulu sisi wami Nelisa.
Ngiyabonga nami.